esilalo silenze ngokubambisana neminyango kahulumeni ofisini kamarini ngaphansi kwenhlangano yethu esilawula idunde okuyiMajuba Mavuso Foundation. Inhloso enkulu kakhulu ekhona eyokuthi sifise ukulekelela kakhulu bonke abafundi bethu esilabo endaweni yasedumbe laba abasuke bemangabe bethola ama-results after grade 12 abanganama-points angathatheki kahle ama-yunivesithi. Bese sithi-ke laba abanye kufanele beye ema-TVET colleges sibalekelele kanjani. Iy'ngane sigcija kanjani unyaka ungakapheli belungele unyaka kuzayo uma sekufanele beye ema-tertiary institutions. Uhlelo lwethu-ke uhambe ibanga elide ngoba lo nyaka sikuwona cishe ngonyaka wesine. Sibenza lo hlelo ngokuxhumana kakhulu ne-premier's office ne-office lakwa-high education office kadokotela uBenzimane. Ama-department wonke amaningi kwaZulu-Natali nawo ayingxenye yokuhlangana kwethu kwanamhlanje. Kodwa-ke sifisa ukubonga kakhulu kakhulukazi-ke abaphethe umnyango wezemfundo u-district director wethu ubaba uZulu no-second manager wethu okuwubaba uBozulu okhona la akwathi basibenza uhlelo kuba ne-planning team yakwa-education abasinikeza yona elidwa udokotela uMavuso kanye nomfowethu uSimbiwe phakathi ukawaphendlephendle olapho ekanye njalo kanye nomfowethu uMangethe olapho esikoleni sakangwane. Sibonga kakhulu yonke ithimu bekhona azosapota namhlanje sisukele e-premier's office ama-government departments akhona bakwi-private sector abafikile thimu yakwasandrane elidwa ubaba uDumisani Kabini naye bekade ikhona la abaningi ngokuhlukahlukana kwabo sibonga asiphezi. Athi-ke ekugcineni lolu hlelo esilwenzayo selusilekelele kakhulu cishe sineyngane manje eziwu-27 esezakwazi ukuthi zihlomule ngama-full bursaries. Ngokuhlukahlukana kwamavasithi abafunda kuwona bakhona bayaphila babambeka ngezandla nesinethemba lokuthi nangonyaka ozayo kukhona abanye sizobathola. Finally silinde ukuthi uminista waka-higher education uDr Benzimane ahlangane nathi ngonyaka ozayo cishe ngo-February lapho azofika khona ngale ngezansi ngase-police station la iBilanyoni uzobe ezohandover isakhiwo esasicela esokwakhiwa kwesikhungo okuthiwa yi-Denkosi Skills Development Center okuyona skill center le ezolekelela abantu abaningi abasha ukuqeqeshwa kakhulu entweni ye-skills development. Ngale kwalokho sibonga kakhulu bonke abafowethu ababambe iqhaza ohlelweni namhlanje. Nani bafowethu basho ukuthi nisishuthe kwakuhle konke kwahamba kahle esinethemba lokuthi hayi ngempela iduma kusobela fana nezulu. Sibonga kakhulu.